Very nice.
Oh, whoa, 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 whoa,
whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, He used to be a character from Lego Batman the video game. That's it. I'm taking you home.